And saying Yolo Krobo Senior High School, Aba and Central Moon Pa. See, I can't want one somewhere, and then some paddy. If he said one suku, no, near my hood will be a word to sinny a woman, and they are make a saying, Yamia, ya dear, I'm 300 meter beds, ya de a co school, no more says, school for one and so. So be your own best, and I a pebby assuration, dear, don't cassier, it was so.
Bɛyɛ mmerɛka kra ni die Yolo Krobo Secondary School no ho nsɛm ɛmpa kaseɛ emu ɛnam dexa ɛnhyɛdan dɔ so wɔ sukuu ne mu bia mmɛma ne mma da ɛno soso ɛsua ne nneɛma ahodoɔ bia ɛnhyɛdan ne sukuu ne mu nti wɔn nsɛm yi ho no mprɛmprɛn yi die metal best bɛyɛ ahasa ɛna wɔde akɔma sukuu no yɛ nyɛ nam ahoɔden adwuma nso so gu so a ɛkɔ so ɛwɔ bia mmɛma no ɛbɛda saa nso so na wɔhwɛ ne mu sɛ ɛnkyɛ ɔmbɛnya bia bi dama mma no ama wɔn nso so atumi de wɔn nneɛma akɔsie ɔwura Eric Tete ɛna yɛ municipal chief executive ɛwɔ Yolo Krobo na bɛ ɔno asuafo ɔhwɛ nwoma sua nsɛm so ɔyɛ yɛ wɔde twum ɛhyiaeɛ no wɔahyɛ bɔ sɛ ɛnkyɛ koraa nsesayɛ ɛbɛkɔ so wɔ sukuu no mu na berɛ sukuu yi da wɔn haw adi no nsɛntwerɛdwuma ɛkɔ ahodoɔ wɔ ɔman yi mu ɛbɔ da ahuro sɛde ɛbɛyɛ a nsesayɛ bi ɛbɛtumi akɔ so wɔ sukuu no mu.